Amen. This is your time. This is your time. I want you to announce it to yourself. Even tell God, so this is my time. God is distributing time round about, and he has given you this time. Are you happy for your time? Are you ready to grab your blessings in your time? God is around. Jesus is around. The Holy Ghost is around to do special work in your life.
Chineke n'ebe a. Akpari abu Jesus n'ebe a. Mmonso n'onwe ye n'ebe a.
Let's go before the Lord in prayer.
Kaiga n'iru Chineke n'ebere.
Almighty Father, this is the time for all more here.
Nanyi nkapurimi henile. Nkabu oga karaka wenyuma.
In Abia State. Is the time you have assigned to visit them, to walk among them. And therefore, Father, do it. Thank you for stopping the rain for them. Do more for them. In Jesus' name we pray. All that you have brought to yourself in this crusade, you will release your hand to bless them. Your power will silence the devil. In Jesus' name we pray. I'm talking to you on God's message to partial Christians. Partial. Not fully connected. Partially connected.
I'm talking to you on God's message to partial Christians.
God's message to partial Christians.
Okwu Chineke maọbụ ozi Chineke nye ndị ji otu anya wee na-ele Chineke.
They are partial because they are not fully connected to God.
Ha sonyere otu ukwu n'ihi na ha akaghị enwe mkpebi ịnọgide n'ime Chineke.
When you see light blinking on off, on off, it is said the wire is in partial connection.
Ọ bụrụ na ọkụ na-eme pinyu pinyu, ọ na-egosi na ụdọ na-enye ọkụ ejikọtaghị nke ọma.
There are people that are not fully connected to Jesus.
E nwere ndị na-aka enweghị ezi mmetụta na mmekọrịta zuru oke n'ebe Jesus nọ.
They are not fully connected to God. One leg is with God, another leg is with the devil. One hand with God, another hand with the devil.
They
are partial Christians. They are not following the full word of God. In some parts, you will find them practicing some things that is in the fear of God, but in other parts, you find them far away from God.
N'otu akụkụ, ị ga-ahụ ka ha na-etinye n'ọrụ ihe ndị ahụ dịka Chineke si chọọ, ma n'akụkụ nke ọzọ, ị ga-ahụ ka ha gbachara tufuo ihe ha ji.
God has a message for you.
Chineke nwere ozi nye gị, gị mmadụ dị otu a.
God has sent this message to you.
Chineke na-ezite ozi a ka ezigara gị.
You are a Christian, but you are not a Christian.
Ị bụ onye nke Christ, mana ị bụghị onye nke Christ.
You are not a Christian, but you are a Christian.
Ị bụghị onye nke Christ, mana ị bụ onye nke Christ.
Partial Christian.
Mmetụta gị ezughị oke.
In the book of 2 Kings chapter 17.
N'akwụkwọ ndị eze nke abụọ, isi iri na asaa.
2 Kings chapter 17.
Ndị eze nke abụọ, isi iri na asaa.
Verse 24 to 26.
Ahịrịokwu nke iri abụọ na anọ, wee rue na nke iri abụọ na isii.
And the king of Assyria brought me from Babylon and from Kuta and from Ava and from Hamath and from Sepharvaim and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel, and they possessed Samaria and dwelt in the cities thereof.
Eze nke Assyria wee kpọrọ ndị Babylon na ndị Kuta nakwa site na Ava na Hamath nakwa Sepharvaim wee dete ha n'obodo nke Samaria karịa ma ọ ga-abụ ụmụ Israel. Ha wee bịa bichie n'ime Samaria wee bikwara n'obodo nke ahụ.
And so it was at the beginning of their dwelling there that they feared not the Lord. Therefore the Lord sent lions among them, which slew some of them.
O wee dị na mmalite mgbe ha bi ebe ahụ na ha enweghị egwu nke Chineke, n'ihi nke a Jehova wee zitere ha ọdụm ka o wee gbue ụfọdụ n'ime ha.
Wherefore they spoke to the king of Assyria, saying, the nations which thou hast removed and placed in the cities of Samaria know not the manner of the God of the land. Therefore he hath sent lions among them, and behold, they slay them, because they know not the manner of the God of the land.
Oh, see, ndị a bụ ndị kpọbatara n'obodo Samaria, ebe ịchụpụgoro ndị bi n'ime, ndị a amaghị usoro ofufe nke chi ala ahụ. Nke a mere na ezitewo ọdụm ka ọ bịa gbuo ọtụtụ n'ime ha, n'ihi na ha amaghị ka e ga-echi wee fe Chineke ha.
What happened is, or was, the king of Assyria attacked the children of Israel in the 10 northern kingdoms with capital city in Samaria.
Chineke, ihe mere bụ na eze ndị Assyria wee kpọrọ ndị dị iche iche wee kpọbata n'obodo Assyria.
And what they normally did in those days was, if a king attacked word against a city, it would deport everybody from that city to another land altogether, to make them strangers there, so that he would bring a new set of people he has conquered somewhere else to replace their land, and they will all be answerable to him. Nobody is original anymore.
Usoro omume ihe dị n'oge ahụ bụ na ọ bụrụ na eze ọbụla abịa merie ala ọbụla, ọ ga-akpọrọ ndị niile bi n'ala ahụ, kpọga ha obodo ọzọ, kpọrọkwa ndị ọzọ dị iche wee debe n'ala ahụ, ka ha niile wee na-akpọ isi ala na-enye ya.
So that's what he did. He conquered the children of Israel in the northern kingdom with the capital city in Samaria and carried them to different country altogether. In fact, carried them and deposited them in different countries, different places, and brought people from another country, Ava, Sepharvaim, Hamath, and brought them to Samaria, to the various cities of the children of Israel, and made them to inhabit those places.
Otu a ka eze Assyria mere n'oge ahụ, mgbe o meriri mba Samaria, o wee kpọkọrọ ndị niile bi na Samaria ga dobe ha na mba ọzọ dịgasị iche iche, kpọta ndị Ava na Sepharvaim, ekpọrọ ha wee bịa n'isi obodo Samaria, debekwa ha na agalaba obodo dị iche iche.
So as the people were there serving their own idols, living their own normal life, something happened to those strangers in the cities of Samaria.
Dịka ndị obodo ahụ wuchiri, burukwa ọtụtụ arụsị na ji ha dị iche iche, wee bịa na Samaria na-ekpere ji ha dị iche iche. Ihe dị egwu wee mee n'obodo ahụ.
Lions came and started killing them in various cities.
Ọdụm wee bata wee na-asụ ha akwụ na obodo dị iche iche nke Samaria.
So many of them died.
Ọtụtụ n'ime ha tụfuru ndụ ha.
They reported back to the king of Assyria.
Ha wee zigara eze Assyria ozi.
The land you brought us to, we don't know the manner of that God, of the gods of the land, how to please him. As a result, he has released lions after us, and the lions are killing us in various places.
Obodo nke ikpọgara anyị ka a gabiri n'ime ya, anyị amaghị ihe chi ha na-eri na ihe ọ na-asọ. Nke a mere na o zibuga ọdụm, o wee na-atagbusi anyị n'akụkụ dị iche iche.
So, you see the situation? Now, how do we appease the gods of Samaria? He's talking about the living God, the Almighty God. They now took a decision. How would they appease the living God, the God of Samaria, the God of the children of Israel? The king devised a wisdom.
Ka a ga-esi wee mee ka obi chi nke Samaria wee jụrụ. Eze wee tụọ atụmatụ site na amamihe.
What was the wisdom?
Kedu amamihe dị n'ime ya?
To make the people have a kind of partial contact with the God of Israel.
Ebe ka ga-asị na ha bụ ndị na-efe Chineke nke Israel.
So, partial contact with the God of Israel.
Ha nwee obere mmekọrịta ha na chi nke Israel.
In 2 Kings chapter 17, I read from verse 27.
Na ndị eze nke abụọ isi iri na asaa, aga m agụ site na ahịrịokwu nke iri abụọ na asaa.
Then the king of Assyria commanded, saying, carry thither one of the priests whom ye brought from thence, and let them go and dwell there, and let him teach them the manner of the God of the land.
Eze Assyria wee nye iwu sị, kpọrọ otu onye ụkọchukwu site na ebe unu kpọgara ha, kpọghachi n'ala Israel, ka o nwee ike kụziere ha ihe chi Israel na-eri na ihe ọ na-asọ.
Then one of the priests whom they had carried away from Samaria came and dwelt in Bethel, and taught them how they should fear the Lord.
E wee kpọta otu onye nchụàjà nke ha dọwere n'agha site na Samaria, wee kpọta ya, o biri na Bethel, o wee malite ikuziri ha otu ha ga-esi malite inwe egwu Jehovah.
So that's the wisdom of that hidden king. He said, take one of the priests that teach the word of God, the knowledge of God, take him back. That's one. Let him go and be teaching the people the word of God in the name of the Lord, how they can worship him, how they can serve him, but not in a serious way, just to intimate them so that they can have partial contact with the living God.
Eze wee tinye amamihe a n'ọrụ sị ka a ga kpọta otu onye nchụàjà, naanị otu, ha agaghị adị ọtụtụ, ka ọ bịa biri na Bethel, wee malite ikuziri ha ụdị ihe a ga na-eme ka obi dị chi nke Israel mma, ọ bụkwa ka ha fee ya n'ime mmụọ na eziokwu.
Verse 29. How be it, every nation made gods of their own, and put them in the houses of the high places, which the Samaritans had made, every nation in their cities, wherein they dwelt. All the nations now made their own personal gods, and put them in their houses, in the cities where they were living.
Ma otu ọ dị, ndị mba ụwa niile dị iche iche nke bi na Samaria nwekwara onwe ha chi ha dị iche iche n'ime ụlọ ha, ma debekwa ya n'ogogo dị iche iche, ma na ugwu niile dị iche iche, ma ndagwurugwu nke Samaria.
The men of Babylon, people who came from Babylon to that place, made their god, and it is called Sakobenoth.
Ndị nke Babylon wee mere onwe ha chi ha nke a na-akpọ Sakobenoth.
And the men of Kut made their god, the name is Nagal.
Ndị nke Kut mere onwe ha chi ha nke a na-akpọ Nagal.
And the men of Hamath made their god, the name is Ashima.
Ndị nke Hamath wee mere onwe ha chi ha nke a na-akpọ Ashima.
And the Avites, the people from Avites, made their god two gods. One is Niphaz and Datak.
Ndị nke Avites wee mere onwe ha chi na-abụ, ọ bụghị naanị otu, okwu bụ Niphaz, nke ọzọ bụ Datak.
And the people from Shephavim burnt their children in fire to their god called Adramelech and Anamelech.
Ndị nke Sheba wee malite iji ụmụ ha achụ aja nsure ọkụ wee nye Adramelech nakwa Anamelech.
So in verse 32, the people feared the Lord and made unto themselves of the lowest of them priests of the high places who sacrificed for them in the houses of the high places.
Ha malitere wee tụwa egwu Chineke wee mere onwe ha ndị dịkasịrị nta. Site n'ebe ndị dịkasịrị nta mere onwe ha ndị nchụàja dị iche iche, ndị nke ga na-achụrụ ha àjà n'ebe ụlọ ukwu dị iche iche.
Verse 33, they feared the Lord and served their own idols after the manner of the nations whom they carried away from that place.
Nke iri atọ na-atọ sị, ha malitere ịtụ egwu Chineke ma bekwa ofenye chi nke ha ji aka ha wee mee, dịka ala dị iche iche ha si wee dọrọ ha n'agha wee bịa.
They had established a partial contact with the God of Israel, the living God.
Ha guzowego mmetụta nke nwa mgbe nta n'etiti ha na chi nke Israel, mana ọ bụghị nke zuru oke.
This partial contact was to stop the lions from attacking them.
Mmetụta nke dị nwa mgbe nta bụ naanị ime ka ọdụm kwụsị ịtagbu ha ọkwụsịgo.
And so that is how they live their life. They will teach those things. They will go there and be listening to them, and then practice the one they could practice, the one they couldn't practice, they leave it because they had their own idols to worship.
Ha ga-eje gee ntị ihe onye nchụàja ga-akụziri ha, nke ga-ekwe ha mee, ha eme nke a ga-ekwe, ha agabara onwe ha n'ihi na ha nwere arụsị dị iche iche nke ha na-efe ofufe.
Remember, the priest that came to them did not come to teach them to repent from idol worshippers. From idol worshipping.
Cheta na onye ụkọchukwu nke a kpọtara nye ha abụghị ka ọ sị ha ka ha chegharịa pụọ na mmehie maọbụ n'ife arụsị.
The priest that came to them was not detailed on the word of God, because even he himself was a backslider that was deported from the land.
Onye nchụàjà nke a kpọtara nye ha abụghị onye nke ụzọ ezuru oke n'ebe Chineke nọ. Ọ bụ onye dapụrụ n'okwukwe, agasị n'ebe ọ nọ na-ebi ndụ aṅụrụma wee kpọlata ya ka ọ bịa na-emezu iwu.
He only came to give a sense of worship in the name of the God of heaven. That is all.
Ha bịara gosi ha usoro e ji ekpe okpukpere nye Chineke nke bi n'eluigwe, mana ọ bụghị nke ime ihe na-atọ ya ụtọ.
He only came to help them against the lions that were attacking them, not to make them go to heaven. That was not the reason why he came.
Ihe o jiri bịa ka ọ mee ka ọdụm kwụsị ịtagbu ha ka ha ghara ịnwụ, ọ bụghị ka ha wee keta eluigwe. Nke a ka o jiri bịa.
He came by the decision of the government, the decision of the heathen government. He was appointed by them, not that God called him and God gave him the vision to go and teach righteousness.
Onye kpọrọ ya n'ime ije ozi nke abụọ na Samaria abụghị Chineke nke eluigwe n'ụwa. Ọ bụ onye na-achị achị na Samaria, onye na-achị ụwa niile n'oge ahụ bụ chi nke ndị Assyria, bụ si a gaa ka ọ gaa kụzie nkụzi, ọ bụghị na ọ bụ nke Chineke.
So all the priest was doing in Samaria over all those cities was supervised by human authority and not divine authority.
Onye nchụàjà ezigara ha na Samaria bụ naanị ka ọ ga mee ka ha mee ihe eze kwuru, ọ bụghị ihe Chineke kwuru.
The priest himself had his own life to live, his own sinful life to live, he must also have been worshiping one of the idols.
Onye nchụaja na onwe ya na-ebirikwara onwe ya ndụ mmehie na ndụ nzuzo eleghị anya enwere nwa chi nke ọ tụnyere n'akpa ọ na-elekọta anya.
I am saying there is partial Christianity today.
Ihe m na-ekwu ho bụ na enwere okpukpere nke Chineke n'ezughị oke tata.
There are partial Christians today.
Enwere ndị nke bụ ndị nke Christ na-enweghị ozuzu oke tata.
I am saying it's very probable that somebody sitting before me now is a partial Christian.
Ihe m na-ekwu eleghị anya na gịnwa dịka otu onye nke guzo na-ele m anya dịka m na-ekwu okwu ugbu a na ịbụ onye nke Christ gị eghere eghe.
I am saying it is very possible that you may be a partial Christian.
Asị m eleghị anya gị onwe gị ka m na-agwa ịbụ onye nke Christ gị eleghị anya oghere eghe.
Yes, there are those today who bear the name of Christians, yet they go to some kind of church and are taught by some priests or ministers who do not know God.
Ekwere m na enwekwara ndị nke a na-akpọ ndị nke Christ n'ụbọchị taa. Ha na-agakwa n'otu ụka maọbụ nke ọzọ ebe onye nchụaja ha na-adịghị akụziri ha nke bụ eziokwu.
Like these people in Samaria that have just a partial knowledge of God. You might be one just with little knowledge. You go to a kind of church now. You belong to a kind of church, a member, a worker, a leader, just to have a sense of God, not to take him seriously.
Eleghị anya ịbụ otu n'ime ndị nwere ụka ha na-eje. Ị na-eje ka o wee bụrụ na ị bụ onye ụka. Ọ bụghị n'ezie na mmekọrịta gị na Chineke zuru oke.
Because the reason why you are a Christian is not because you want to go to heaven.
Na iji wee kpebie ịbụ onye nke Kraịst, ọ bụghị n'eziokwu na ị chọrọ ka ị keta alaeze Chineke.
You just want to belong to a notable society. How will you not be a Christian and be here? No. How will you look like in the land that you are not a Christian? So you just want to be known as a Christian, but you are not taking God seriously.
Iji wee bụrụ onye nke Kraịst na ka ọ ga-esi wee dị na ụbọchị ụka ndị ọzọ kwadochaa na-eje ụka itukwuru n'ụlọ. A ga-asị na nke gị dịzikwa iche, ị wee kwado n'onwe gị soro ibe gị na-eje, ọ bụghị na ị chọrọ ikete eluigwe.
And you are going to a kind of a church that is not teaching you how to go to heaven. It's not teaching you to repent of your sins. No, to give you a sense of worship on Sunday. Give you a sense that you are doing something about God, not taking it seriously with you.
Ụlọ ụka ahụ dị na-eje eleghị anya ọ bụrụ na ọka emee gị ka ị bụrụ onye nwere ike ịma na e nwerekwere ihe a na-akpọ Chineke. Ọ bụghị na ọka akụziere gị ka isi na mmehie gị wee chegharịa, ma ọka akwado gị maka iketa alaeze Chineke.
In fact, the person, your priest, your pastor, is a sinner himself. That God is even angry with him. He is the one that is teaching you now. Is guiding you, is your pastor, is your priest. So it is not a serious business you're doing in that church.
Eleghị anya ụkọchukwu gị n'onwe gị bụ onye mmehie n'onwe ya. O nwere ka nke ọ na-ezo ezo na-egwugharị n'ime mmehie. Ihe ọ na-akụziri gị bụ ka e wee mezuo iwu, ọ bụghị na ya onwe ya maara ihe ọ na-eme.
Neither is the pastor serious nor yourself being serious yourself.
Ụkọchukwu gị n'onwe ya ejighị nke ahụ kpọrọ ihe, gị onwe gị ejighị ya kpọrọ ihe n'otu aka.
Yes, you just are there to make up a name and that's all.
Unu onwe unu aga ebe ahụ wee na-eme ihe masịrị unu.
That is what I'm saying.
Nke a ka anyị na-ekwu.
Yes, you have not repented of your sin. By the way, were you going to church to repent of your sin?
Ị ka chegharịbeghị pụọ na mmehie gị. Ka m jụọ gị n'eziokwu, ị na-eju ụka ahụ ka o wee bụrụ na ị bụgo onye chegharịrị echegharị?
Your name is not in the book of life because you're not born again. By the way, were you going to church because you wanted to go to heaven?
Aha gị adịghị n'akwụkwọ nke ndụ n'ihi na aka amụghị gị ọzọ. Ka m jụọ gị, ọ bụ n'eziokwu na ị na-eju ụka ahụ ka ị wee bụrụ onye ga-eketa alaeze Chineke?
Come, was the pastor teaching you how to go to heaven?
Gwanye eziokwu, ụkọchukwu gị ọ na-akụziri gị otu ị ga-esi wee keta eluigwe?
The priest, that was opening Bible, making you to sing after him, was he really doing that thing to go to heaven? You look at him, is he looking like somebody who wants to go to heaven?
Onye nchuaja nke gini anefeko ofe ebe ahụ onye nke nabe ki na amọ na onye mmegbe niile n'eziokwu jo mo ga ajuju onye odobere iru ko onye na-eje eligwe.
Is it not religious business that you people are doing in that place?
Abu na abughi no usoro nke okpukpere ka unu nọ ebe ahụ na-eme.
That's what we're saying, that's partial Christianity.
Ihe anyị na-ekwu bụ nke a na ofufe nke Christ a bụ nke na-ezughi oke.
What the priest is doing, what the preacher there is doing, the pastor is doing, is to make you understand that God exists.
Ihe onye nchụaja maọbụ onye ụkọchukwu ahụ na-eme ebe a ka ọkọkwara gị na e nwekwara onye a na-akpọ Chukwu ma adịghị ama ama.
God exists, therefore what should happen?
Chineke dịkwa ka ebe ihe ga-emesi.
Whatever should happen is left to you, is not part of his business.
Ihe ọbụla gị na Chineke jiri nke a gbasara ụnọ, ọ gbasaghị pastor.
All he wants to let you know is that there is Jesus.
Ihe ọ chọrọ ka ị maa na e nwere onye a na-akpọkwa Jesus.
The Bible is there.
Akwụkwọ nsọ dịkwa ebe ahụ.
And Christianity is a people in this world.
Ndị nke Christ bụ ndị nke nọkwa n'ime ụwa.
That's what the priest wants to do.
Ọgwụcha ya bụ ihe ọ nọ na-egosi gị.
And actually now, you have come to understand, yes, God is there.
Eleghị anya, anyị magoro eziokwu na e nwere Chineke n'eziokwu.
Actually, you can now call Jesus, Jesus, Jesus.
Ịmụtagokwa ka esi akpọ Jesus, Jesus, Jesus.
If you see the Bible, you can recognize it.
Ịhụ akwụkwọ nsọ, ị ga-ama na nke a bụ akwụkwọ nsọ.
But it's not for heaven.
Mana ihe ndị a niile ọ bụghị na ọ ka ị were keta
eluigwe. You are not thinking about that.
Ị naghị eche maka nke a.
Yes, this kind of people, they go to church and they go to the shrine.
Ndị dị otu a, ọ bụ ezie na ha na-eje n'ụlọ ụka, ha na-ejekwazị n'arụsị.
They are saying, give what is God to God and give what is Caesar to Caesar.
Ihe ha na-ekwu bụ nke a, ị maara nke ruru Chineke, nye ya Chineke, ị makwara nke ruru Caesar, mekwa ka o ruo Caesar aka.
On Sunday they go to church.
Ụbọchị ụka, ha ga-eje ụka.
If they see the occasion, yes, let's go to church. I'm a member of Anglicans.
Abụ m onye SMS.
I'm a member of Assembly.
Abụ m onye Assembly.
I am a member of this.
Abụ m onye nke a.
I am a member of that.
Abụ m nke ọzọ.
That's all.
Ọ kwụchakwa.
So, but they still go to the shrine.
Mana ha mechaa ya, ha ga-ezoro ezoro wee gaa n'arụsị.
When it is time for shrine, they go to shrine.
Mgbe ha ga-eme ihe omenala, ha ga-aga mee omenala.
This kind of people, they bear the name of Jesus Christ, but are worshippers of Satan.
Ndị dị otu a, ọ bụ ezie na ha na-akpọkwasị onwe ha aha nke Christ, ma ha bụ ndị na-efe Ekwensu.
They bear the name of Jesus.
Ha na-aza aha nke Christ.
My name is Mary.
Aha m bụ Mary.
My name is John.
Ma aha m bụ John.
My name is Emmanuel.
Aha m bụ Emmanuel.
That's what they bear.
Ọkwa ya ka bụ ihe anyị ji mara ha.
If you see, if somebody tells you his name is John, is he not a Christian?
Onye sị gị na aha ya bụ John, biko ọ na ọ bụghị na onye ụka.
If somebody says, my name is Emmanuel, is he not a Christian?
Onwe onye sị gị na aha ya bụ Emmanuel, ọ bụghị onye ụka.
So, I am saying, if somebody comes and say, my name is Martha, you say, he's a Christian.
Onye bịara sị gị, aha m bụ Martha, ị ga-asị ya, onye a bụ onye nke Christ.
The Bible tells us in Revelation,
akwụkwọ nsọ gwara anyị na akwụkwọ mkpughe,
Chapter 3 verse 1.
Akwụ isi atọ ahịrị nke mbụ. Mkpughe isi atọ ahịrị nke mbụ.
It says,
Osi.
And unto the angel of the church in Sardis write, this thing said, he that had the seven spirits of God and the seven stars, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead.
Osi. Mmụọzi nke nọ na nzukọ Sardis degara ya akwụkwọ si, otu a ka onye ji mmụọ asaa nke Jehova na onye ji kpakpando asaa ahụ n'aka ya na-asị, amaara m ọrụ gị niile, ị nwere aha na ịdụ ndụ n'eziokwu ma ị nwụrụ anwụ.
So, you bear the name of Jesus, but you are an idol worshiper.
Ị na-ebokwasị onwe gị aha nke Jesus, mana ị bụ onye na-efe arụsị.
You bear the name of Jesus, You are a drunkard.
Ịna-azahụ onye nke Christ, ma ị bụ onye aṅụrụma.
You bear the name of Jesus, you are a thief.
Ịna-azahụ onye nke Christ, ma ị bụ onye ozi.
Yes, as I told you, the people serve the Lord and they serve their own idols.
Dịka m mere ka ị mara na mbụ, ọ bụ ezie na ha na-eje ụka na-efe Chukwu, ma ha ka na-efekwa arụsị ha.
You have idols in your house.
Ị nwere arụsị n'ụlọ gị.
You still sacrifice to that idol.
Ị ka na-egbusa ọkụkọ maọbụ ihe nchụaja wee nye ya.
You join idol worshippers in their practice.
Ị na-esonye ndị na-efe arụsị na ememe ha.
You go to eat among idol worshippers.
Ị na-aga soro ha rie ma ṅụọkwa.
You contribute your quarter.
Ị na-atụnyere ha ụtụ nke dịrị gị.
Your family has idol they are worshipping, and you are one of those people in the family worshipping the idol.
Ezinụlọ amụrụ gị n'ime nwere arụsị nke ha na-efe. Gị onwe gị wee sorokwa n'otu n'ime ndị na-ekelefe arụsị a.
So you can see.
Ị ga-ahụ ya.
Church, idol.
Ụka, arụsị.
You can see. Bearing the name of Jesus, worshipping Satan.
Ị ga-ahụkwa, ị na-azahụ onye nke Christ, mana ị na-efe Ekwensu.
You can see. They show that they are in the light of God.
Ilezi anya, ha na-egosi na ha onwe ha nọkwa na
ahụhụ Chineke. We Christians don't do this.
Anyị mabụkwa ndị Kraịst, anyị adịghị eme otu a.
No, I know the truth.
Amakwa m eziokwu.
I believe the truth of the Bible.
Ekwekwara m nke eziokwu na Akwụkwọ Nsọ.
On the other side, they are practicing darkness.
Mana ha gaa n'akụkụ nke ọzọ, ha na ọchịchịrị na-emekọ ihe.
Can you see that?
Ị hụwo ihe dị otu a?
Darkness is going with light.
Ebe ihe na ọchịchị na-arụkọ.
Can there be darkness and light together?
Ekwesịrị ka ọchịchị na ihe na-arụkọ ọrụ.
I'm saying these other people there, they served the Lord, they worshipped their own idol.
Ana m agwa gị na ndị a ikwuru okwu banyere ha, ha na-eju ụka ma ha na-efekwa arụsị ha.
See you now professing Christianity, but you're practicing your own witchcraft.
Lenu gị ka ị na-ebu onye ụka, mana ị ka na-akwari n'otu amụsụ gị.
You say, yeah, you love people, but darkness, hatred of witchcraft to kill, poison, men people is still with you.
Ị sikwa na ịbụ onye ụka na ịhụkwara ụmụ mmadụ n'anya, mana ị ka na-agwọ nsị wee na-enye ka ndị mmadụ na-anwụ.
This kind of people,
ndị dị otu a,
they will come to pastors to pray for them.
Ha ga-abịakwute ndị ụkọchukwu ka ekpere ha ekpere.
They seek prayers from pastors.
Ha na-aga anara ekpere n'aka ndị ụkọchukwu.
But they go to the witch doctors to consult them.
Ha anatatakwa ekpere, ha agakwa n'aka ndị mgbaasị.
Before the pastor,
tupu n'iru onye pastor,
they are children of God.
Ebe onye ojiji atụrụ ha bụ ndị ụka.
They are looking for God to help them.
Ha na-achọ enyemaka nke Chineke.
They will speak the language of God to the pastor.
Ha ga-asụ asụsụ eluigwe wee nye onye ụkọchukwu.
I say, this is my problem. It's only God I believe.
Ha ga-asị, ọnọdụ m a naanị Chineke ka m maara ga-enyere m aka.
It's only God that I am trusting will help me.
Ọ bụ naanị na Chineke nke m na-atụkwasị obi ga-agbakwute m ọsọ enyemaka.
But they go to the witch doctor.
Ma mgbe ha na onye ụkọchukwu kpachara, ha ga-agakwuru onye dibịa afa.
Give me this.
Nye m nke a.
Help me to do this.
Nyere m aka ka m mee nke
a. What will you give me?
Gee nke ị ga-enye m.
For my business to prosper.
Ka ihe mmetọ aka m gaa n'ihu.
What will you give me?
Gịnị ka ị ga-enye m?
Because I'm having this problem.
N'ihi na mba dị otu a na-adakwasị.
You see, they serve the Lord, but they worship their own idol.
Ha bụ ndị na-ekpere Chineke, ma ha na-aga n'iru na-efe arụsị ha.
You see these people?
Ị hụrụ ndị a?
They call on the name of Jesus, but they carry their charms.
Ha na-akpọ aha Jesus, mana ọgwụ dịkwa ha n'akpa, dị ha n'ukwu.
They will be telling you that they are Jesus people. Any little thing, Jesus.
O nwe obere ihe mechie, Jesus.
But check, charm is with them.
Mana ọ bụrụ na ịmanye ya aka n'akpa, izute ihe ị na-atụghị anya.
Charm is in their pocket.
Ọgwụ dị n'akpa ha.
Charm is in their house.
Ọgwụ dị n'ụlọ ha.
They are taking bath with charm.
Ha ji ọgwụ asa ahụ.
You see the whole thing.
Ị hụrụ ihe niile a.
You see it now.
Ị hụgo ya.
Like those people that the king of Assyria brought to the land of Samaria.
Dịka ndị ahụ eze Assyria kpọrọ wee kpọbata n'ala Samaria.
Is continuing to today.
Ọ ka na-agakwa n'iru taa.
Well, the rain is maybe disturbing you.
Ele, mmiri na-enye gị nsogbu.
What is God telling these partial Christians.
Gịnị ka Chineke na-agwa ndị Kraịst a okpukpere ha n'ezughị oke?
He is telling them what Elijah told them.
Ọ na-agwa ha ihe Elijah gwara ha n'oge mbụ.
What Elijah told the children of Israel in this type of life.
Now the ndu dị otu a ka Elijah gwara ụmụ Israel,
see? He said, why are you between two opinions?
Gịnị mere unu na-eguzo n'uche abụọ?
If the Lord is God, serve him.
Ọ bụrụ na Jehovah bụ chi, fee ya.
But if the devil is the one you want, go and serve devil.
Ọ bụrụ na Ekwensu bụ nke ka gị mkpa, gaa fee Ekwensu.
Where are you mixing up these two things?
Gịnị mere ị na-agwakọrịta Ekwensu na Chineke?
No, it's not right.
Mba na o kwesịghị ekwesị.
You cannot bring God and Satan together.
Ị gaghị akpọkọta Chineke na Ekwensu.
It's not possible.
Ọ kweghị si ekwesị.
Where are you mixing this thing?
Gịnị mere iji wee
na. If the Lord is God, serve him.
Dịka ị na-aṅa ntị n'abalị a, ọ bụrụ na Jehova bụ chi, fee ya.
And if it is the devil you're looking for, go to devil.
Ọ bụrụ na Ekwensu ka ị na-achọ, gapuru ya.
Where are you mixing charm with the name of Jesus?
Gịnị mere ị ga-eweta ọgwụ weta aha Jesus na-agwakọta?
Where are you mixing church with shrine?
Gịnị mere ị ga-eji were ụka na arụsị na-agwakọta?
The Lord is speaking to this partial Christian.
Onye nwe anyị na-ekwu okwu wee nye ndị nke Kraịst na-enwe mmetụta dị otu a.
What he said in Revelation 3:1.
Ihe o kwuru na akwụkwọ mkpughe isi atọ ahịrị nke mbụ.
I know that you are a dead person.
A maara na ị bụ onye nwụrụ anwụ.
Don't think you are a Christian.
I chekwana na ị bụ onye nke Christ.
This 20% Christianity you are doing, it can never serve you.
Ụdị okpukpere pasentị iri abụọ ịbụ onye nke Christ, ọ gaghị enyere gị aka.
This 40% Christianity you are doing, it will never serve you.
Okpukpere pasentị anọ ịbụ onye nke Christ, ọ gaghị enye gị nzọpụta.
This 50% Christianity you are doing, it will never help you.
Pasentị iri ise onye nke Christ, agaghị enyere gị aka.
You are as good as dead.
Ịdị mma dịka onye nwụrụ anwụ.
God wants complete surrender.
Chineke chọrọ nnyefesi n'ozuzu oke.
God wants you to completely surrender to him.
Chineke chọrọ ka ị nyefesi onwe gị kpamkpam nye ya.
Because he said,
n'ihi na ọ sịrị,
be not unequally yoked together with unbelievers.
Ekwela ka gị na ndị na-ekweghị ekwe ka ekekọọ unu agbụ.
What portion has righteousness with unrighteousness?
Ọ sị gịnị jikọrọ ezi omume na ndụ ọjọọ?
The idol worshiper, they are demanding some things from you, and those things are dirty things. And the church, God is demanding righteousness from you, and meaning cleanliness. How do you join these two together?
Ndị na-ekpere arụsị na-achọ ka inye ha ihe ha chọrọ bụ ihe ruru inyi na ihe na-adịghị mma. Ndị nke Kraịst na-achọ ka inye ha ihe nke dị ọcha bụ ezi omume. Ke ka ị ga-esi wee gwakọta ya?
How do you join the idol worship? He said, carry this one, go and cut your flesh, put it there, drink your bath for 27 days. How does it compare with the book of John, chapter 14, verse 1? Let not your heart be troubled. Yet believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. How does the charm compare to the verse?
Ebe anyị na-eje ka agwọ ọrụ gị ọgwụ nye gị nke ị ga-ete ete nke a ga-akanye gị akara ma nke ị ga-ele elu na akwụkwọ John isi iri na ahịrị nke bụsị ka obi ghara ịrụ unu mmiri. Kwerenụ Chineke, kwerekwa na m onwe m n'ụlọ nna m ọtụtụ ebe obe dị ya. Kee ka ị ga-esi wee gwakọrịta ihe ndị a.
Where you carrying charm and carrying Bible at the same time?
Kee ka ị si eburu ọgwụ, I burukwa akwụkwọ nsọ n'otu aka.
If charm is the one that you need, go after charm.
Ọ bụrụ na ọ gwọmagwọ ka gị mma, gaa n'ụgwọrọ ọgwụ.
If it is Jesus, the Bible, the scriptures that you need to believe, hold the scriptures alone.
Ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ nsọ na Jesus ka ị chọrọ ikwenyere, jisie ha ike naanị.
PDP and APC can never, you can't belong to the two.
Ị gaghị abụ onye APC, bụrụ onye PDP.
APC will not agree with you.
APC agaghị ekwenyere gị.
PDP, if they discover that they will cast you away from PDP.
Ọ bụrụ na PDP achọpụta ha agbachapụ gị.
Choose one.
Họrọ naanị otu.
Everybody say choose one.
Mmadụ niile chenu, họrọ otu.
All this suffering you are doing, I say, I am a Christian. See, rain is even falling upon you now. All this suffering that you are doing, and you mixing it up with sin, mixing it up with Satan, mixing it up with idol worship. The Lord say it shall not benefit you in the last day.
Ihe nhụjuanya ndị a ị na-agabiga n'aha Kraịst. Leenụ ka mmiri na-ama gị ebe a. Mmiri machaa gị ịga ọkụ mmụọ, nwere uru ọ bara?
It shall never benefit you when you die. Many shall come to me in that day and say, Lord, Lord, we cast out devils in your name. We did this in your name. I will say, I don't know you. You workers of iniquity. Get out from my life, from my way. You never stood for me. You were licking left and licking right. For Satan, for God. Who is that type of person? God wants you to take a decision tonight. Today, you will serve God alone. I say today, you will serve Jesus alone. Everybody say Jesus alone. Yes. All the things that belong to Satan, you must destroy them. When you see light opening and closing, why there is partial contact. The wire needs to be touched to make sure that they contact each other well, firmly. You need firm contact with God today. So that righteousness will flow in your life. This dark thing you are doing in the night, you are going to consult that man there in the night so that nobody will see you. No. Cut it off. All those things that are supporting your life. The idol of your house. They said they should contribute money every year. So that they can kill something for it. And you are part of it. And yes, you say you are evangelist. You say you are a soul winner. You are a member of choir. In fact, you are the owner of church. You have started a church for Jesus. You have idol that you are contributing to. God says it will never help you. Whatever sacrifice you make in life for God is not for God. Because you are abusing him. How will you take God and his enemies and bring them together in your life? It will not work. If God is the Lord in your life, take him. Take him fully. Jesus came to destroy Satan. Then, come forward. Let Jesus destroy that devil in your life.
Jesus
come and submit your life to Jesus. And serve him alone. Cleanse those evil things away from your life. That evil association you are keeping. That I completely dedicated to Satan. You contribute, but you stay away. I don't be mentioning my name. Who doesn't know that you are an idol worshiper? Are you going to hide anything from God? Why are you deceiving yourself? Today,
tata,
you will remove that cloth from your life. Today,
tata,
you will be properly heavenly connected. Today,
tata,
you will be a real Christian. Stand up upon your feet and tell God, today, I will be a real Christian. Partial contact is gone. partial Christianity has no meaning.
Mmekọta nke Christ ezughị oke enweghị ihe ọ pụtara.
God's message to partial Christians.
Ozi nke Chineke wee nye ndị nke Christ ezughị oke.
Talk to God and say, today the contract between me and you will be original. What? And I will not be afraid. I will do it before the devil to what? Know that I've chosen God.
Wa Chineke sia na mmekọrịta mụ na gị n'ụbọchị tata oge ezughị oke nke gị atụzi ụjọ ekwensu ọzọ.
Invite Jesus into your life.
Mabata Jesus n'ime ndụ gị.
Invite Jesus into your life.
Mabata Jesus n'ime ndụ gị.
Genuine Christianity.
Ịbụ ezi onye nke Christ.
Born again.
Onye amụrụ ọzọ.
If any man be in Christ, is a new creature.
Ọ bụrụ na mmadụ ọbụla nọ n'ime Christ, ọ bụ onye ekere ọhụụ.
All things have passed away.
Ihe ochie niile agabigawo.
Everything becomes new.
Ihe niile aghọọla ihe ọhụụ.
Make sure everything changes in your life.
Ya wee gị anya na ihe niile ga-agbanwe kpamkpam na ndụ gị.
In Jesus' name, talk to God about your soul.
Gwa Chineke okwu banyere ndụ gị.
Deliverance from partial Christianity.
Nnapụta pụọ n'aka ịbụ onye nke Christ n'ezughị oke.
Who doesn't know your detail in the dark?
Kedu onye na ị na-ezonarị ndụ gị n'ọchịchịrị?
Is it God that should be deceived?
Ọ bụ Chineke ka ị ga-aghọrị?
Talk to him.
Gwa ya okwu.
Settle your case with him.
Gịnị ya bezie ya tata.
You're here, you're keeping the boyfriend.
Ị nọ ebe a mana ị ka nwere ọyị nwoke gị nwata nwaanyị.
And here you're proving that I am holiness member and you have a boyfriend somewhere.
Ị sị, abụ m onye holiness mana ị nwere enyi nwoke.
You are putting a lady somewhere.
E nwere nwaanyị izoro ebe ọzọ.
And here you're proving I am a Christian.
Ị nọ ebe a na-akpọ n'ubu, abụ m onye nke Christ.
Partial Christian.
Onye nke Christ mmekọrịta ezughị oke.
Partial Christian.
Onye nke Christ mmekọrịta ezughị oke.
You are not fully connected.
Ị nweghị mmekọrịta zuru oke.
You are not fully connected.
Njikọta gị ezughị oke.
Take decision today.
Wee mkpebi tata.
Lord, I want to be fully connected.
Onye nwaanyị, achọrọ m ka mmekọrịta m zuru oke.
I want to be heavenly connected.
Achọrọ m ka mụ na eluigwe nwee njikọ zuru oke.
You are a backslider committing sin and yet you show that you are a Christian.
Ịbụ onye dapụrụ n'okwukwe na-ebi ndụ mmehie egosikwa na ị ka na-eje ụka.
And when there's any place to show yourself, you appear as if you have been a real Christian.
Ọ bụrụ na akpọ aha Jesus ịpụta, ị na-akpọgo a dịka a ga-asị na ị bụ ezi onye nke Christ.
Doing this and serving your idol.
Ị na-eme ihe ndị a, ị na-arị efekwa arụsị gị.
Doing this and committing your immorality.
Ị na-emekwa ihe a, ị na-ebikwa nwa ndụ akwamiko gị.
Partial Christian.
Onye nke Christ ezughị oke.
Repent of that type of life.
Chegharịa na ndụ dị otu a.
Double standard type of life.
Ndụ nke akwụrụ ebe a, eguzoro ebe a.
Is God not sufficient to be the only one you will serve?
Ọ bụ na Chineke etozughị onye ị ga-efe naanị ya?
Is Jesus not sufficient to be the only one you should serve?
Ọ bụ na Jesus ezughị oke ka ọ bụrụ onye ị ga-efe naanị ya?
Must you combine Jesus with Satan?
Ọ bụ iwu na ị ga-ejikọta ekwensu na Jesus?
Can you do that even?
Ị ga-eme ya otu ahụ?
Are you not just deceiving yourself?
Ọ bụ na ọ bụghị onwe gị ka ị na-eduhie?
The Lord has said you are dead.
Onye nwaanyị sịrị na ị bụ onye nwụrụ anwụ.
You are not alive.
Ị dịghị ndụ.
The Lord is saying he will deny you in that day.
Onye nwaanyị sịrị na ya ga-agọnarị gị n'oke ụbọchị ahụ.
Jesus' name we pray.
Anyị ekpe n'aha Jesus.
I have decided to follow Jesus fully. I have decided
to follow Jesus
completely. I have.
Ọ bụrụ na ị kpebi go na-apụta ugbu a. Ndị nwegoro mkpebi dị otu a na-apụta n'ebe a. Na-eme nke ngwa ngwa.
Never turning back.
Ọ bụrụ na ị kpebie na na-apụta ebe a.
Oh Lord Jesus, I have decided.
Fully. Ndị kpebigoro n'ozuzu oke na-apụta.
Not committing immorality and still serving God.
Ọ bụrụ na ị nọrọ ị na-eme nzuzo, na-akwara ịkọ gị na nzuzo. Na-aṅụrụ mmanya gị na nzuzo, na-ekpere arụsị na nzuzo.
Full Christian, fully.
Ndị nke chọrọ ịbụ ndị nke Christ n'ozuzu oke.
Never turning back. It's a decision you're taking.
Ọ bụ mkpebi ka ị na-enwe.
It is a decision you are taking today.
Ọ bụ mkpebi ka ị na-ekpebi n'ụbọchị taa.
To follow Jesus.
Yes, keep coming forward. Keep coming forward. You are taking this decision. Move forward. Move forward. I want to pray for you. Just move forward. Hey, everywhere. Under the canopy. Come forward.
Fly anywhere.
That's a decision. You are taking that decision today. Partial Christian.
Ibu onye nke Christ ezughi oke.
People think you are Christian, you are not actually.
Ọ bụ ezie na ị na-eju ụka, mana akpọ ndị
so kwe. I said the Lord is telling you to come forward because.
Asị na onye nwe anyị sị gị pụtawa ebe a.
Today you will make it up with Jesus.
Taata gị na Jesus ga-enwe ezi mmekọrịta.
Today you will make it up with Jesus.
Ụdọ mmekọrịta unu a ga-ekesi ike.
Come.
Pụtawa onye nwe anyị na-akpọ gị.
Today is your day.
Taata bụ ụbọchị gị.
Today is your day.
Taata bụ ụbọchị gị.
Today is your day. Today is your day.
Inwe ụbọchị tata.
Saying that you are a Christian, you are not.
Isi na ịbụ onye nke Christ n'ezie.
God say you are a dead person.
Chineke sị na ị nwụrịrị anwụ.
He will come to you, will tell you in that day, I don't know you.
Ọ bụrụ na ịgbachie nkịtị ụbọchị ahụ, ọ ga-asị, amaghị m onye ịbụ.
He will tell you that I don't know you.
Ọ ga-asị gị, amaghị m onye ịbụ.
Because you were a partial Christian.
N'ihi ịbụ onye nke Christ mmekọrịta ya ezughi oke.
Baptized but your name is not in heaven.
Ọ bụ ezie na etiri gị mmiri chukwu ma aha gị dị n'akwụkwọ nke ndụ.
Baptized but your name is not in heaven.
Etiri gị mmiri chukwu ma aha gị adịghị n'eluigwe.
You have been baptized. Come forward here for original Christianity.
Kpọgo gị onye nke.
Original Christianity.
Ya ka ị nara ezi ịbụ onye nke Christ.
Original Christianity.
Ezi ịbụ onye nke Christ.
That is what God is calling you for.
Ka bụ ihe Chineke na-akpọ gị ka ị bịa sonyere.
That is what God is calling you for.
Ka bụ ihe Chineke na-akpọ gị ka ị bịa nara.
You do well that you come.
Ọ I mere nke ọma na ị bịara.
You are under pastors who are not telling you the correct thing.
Ị nọ n'okpuru ndị na-enweghị ike ịgwa gị eziokwu.
Because even they themselves are backsliders.
N'ihi na ha onwe ha bụ ndị nke lagoro m na mgbuka.
Even they themselves don't know God.
Ha nwere onwe ha amakwughị Chineke.
So they won't know what to tell you.
Ha amaghị ihe ha ga-agwa gị.
But come today. Today is a different day.
Taa bụ ụbọchị pụrụ iche.
In your life.
N'ime ndụ gị.
Open your mouth and say, God, I want to be. Come forward.
Na-apụta.
God, I want to be a true Christian.
Na-apụta si Chineke, achọrọ m ịbụ nke gị kpamkpam.
God, I want to be a true Christian.
Chineke, achọrọ m ịbụ ezi onye nke Christ.
God, I want to be a true Christian.
Chineke, achọrọ m ịbụ ezi onye nke Christ.
Yes.
Na-abịa.
Ohere
ka dị. Mkpebi a bụ n'aka gị ka ọ dị. Onye nwanyị ka na-echere gị.
Tell God. Na-agwa ya okwu. Let him forgive your sins.
Sị ya gbaghara ajọ omume gị niile.
Tell God.
Gwa Chineke okwu.
Let him forgive your sins.
Ka ọ gbaghara mmehie gị.
Tell God.
Gwa Chineke okwu.
Let him change your life.
Ya gbanwee ndụ gị.
Tell God about it.
Gwa Chineke banyere ya.
Tell God about it.
Gwa Chineke banyere ya.
I want to serve you, O Lord.
Achọrọ m ife gị ezi ofufe.
Wash me with the blood of Jesus.
Were ọbara ọbara gị Jesus sachaa m.
Wash me with the blood of Jesus.
Were ọbara Jesus sachaa m.
Wash me with the blood of Jesus.
Were ọbara Jesus sachaa m.
I want to serve you, Jesus.
Achọrọ m ife gị Jesus.
I want to serve you, Jesus.
Achọrọ m ife gị Jesus.
I want to serve you, Jesus.
Achọrọ m ife gị Jesus.
I want to serve you, Jesus.
Achọrọ m ife gị Jesus.
I want to serve you, Jesus.
Jesus, achọrọ m ife gị ofufe.
Yeah. That's a good decision you're taking.
Nke a bụ ezi mkpebi ka ị na-enwe.
That's the good decision you're taking.
Nke a bụ ezi mkpebi ka ị na-enwe.
In Jesus' name. We pray.
Anyị ekpee n'aha Jesus.
You have come before God.
Ị bịago n'iru Chineke.
You don't want Satan in your life.
Ị chọzighị Ekwensu n'ime ndụ gị.
You want to be a true Christian.
Ị chọrọ ịbụ ezi onye nke Christ.
That's a good decision.
Nke a bụ ezi mkpebi.
Lay hand on your chest.
Bikwasị aka nri gị n'obi gị.
and repeat this.
Storom kwenka.
You repeat in English, then you repeat in Igbo.
Lord
Jesus, I want to be a true Christian. Lord Jesus, I want to serve you. I want to belong to you. I want to live for you. Save me from my sin. I don't want to go back to Satan. I don't want to go back to Satan. Jesus! Deliver me! Deliver me! Destroy Satan in my life. From today, I have decided to follow you. No turning back. No turning back.
Sorum kwe no libo. Onye wem Jesus. Acholam ibum keginezie. Onye wem Jesus. Acholam ibego fedezie. Lae kwen suni inandum. Bibi oluni nenke kwen su. Ni mendum. Jesus! Jesus! Zabutam! Ponaka mehe! Zabutam! Ponaka ekwensu! I trust him me he jikalamu de ekwensu! I trust him ekwensu nandum! Nani Jesus kanga bunkeya! Aga mefe yofufe! Ubochini ne kendum! Naha Jesus!
The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages, or inquiries, contact us on 0816-902-3948 or 0805-683-4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you.
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe above. myself and for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior.
Jesus, I believe in you.
I believe in you.
Cause you are my Lord and Savior.
You are my Lord and Savior.
Jesus, I
my Lord and Savior.
Savior. Jesus, I